Maa ylien matkangin peake noa iho kulla toa. Aufanga tokanga ietuu kunga hotau aho. Fai fai noa pele fai telia hella tokalo. He faa kangari kovi mohana uri etauna faa. Oosie kutumu pea uongo imana vahe. He faa kotanga holo aetanga taumo efe fine. Opa ehe pe mola kunoa ia evede. Seuke tonga e tukua mua e fai pehe. Oi hei kai ngalo iho kula toa mohe kumana tu. Si e te feinga ke hola holo kai lava e te whakatau. He whakavevea holo ai kore kore ma peni peni. Pehe e papalangi kai anga e he tamo ue. Tamatu hakea o ngā ue o whahata whanua. Kai holo i tonga ai hake ai wholau e wā. Tau whenta ki ni mohe pau pau i e mohu i maa. I loa ai pea tonga anu ku alofa kola tāla. Kala he polo kala ma o whaka ma whola he le ti o. A mā ke ti tala ma o wha o ne lua mo o whanga tāpru. Hala tā o wha pea konga o nu ku alofa. E tapu ke toi uri lapu noa ho ngā ata ata. Koe mea kua hulu koe kai o wha e tau tupu. Whenga ke whakalaka hange pe o ku apulu. Ai ngai mātua ko ike o moe whanau. Kai ngā holo e papa o ku tau mua ki e kahau. Si kai ngā tonga hau ke ke o whare lotu. Tau ia tonga ke mā pea pōpou ki he māu. Ka whiha o bebe o riko ke mā mau ai pe. Ka mana koa a tonga he kau whala au pāsese. Peru piri o te he kau whoki ki hungu ki sia. Ki lato ahina whikai so funga mahawha. Koe la tā ngai a ngā hi whola umataka. Mamā tā he umata pupuhi e mapu awaia. Teo piri o te he kau whoki ki hungu ki sia. Ki lato ahina whikai so funga mahawha. Koe la tā ngai a ngā hi whola umataka. Mamā tā he umata pupuhi e mapu awaia.